simye Katonda twagala nyo tatwera biranga Atulete demeya omuntu wabantu Omukulembeze olwamanyi gabantu Musoke Jeradi Fena tugamba Musoke Jeradi Yasinga So get ready. Waka, uchisumuluzo. Waka.